Hello manze, Magix Enga on the beat. Na leo manze naonesha how to make a beat in less than a minute. Ama 1 minute. Na uni jamu wangu wa time. Ni producer atari pia. Uko ready?
Mba.
Iyo ni kick. So tuanze man. Freestyle.
Seconds, 8, 6,